ಸರಸ್ವತಿ
ಕಾಲ
ba da da re da 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 ba ba ma re ya re da da ba ti Samayamu emarake manadavemi Samayamu emarake manadavemi Samayamu emarake manadavemi Samayamu emarake Thank you. ಸಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಗುಡೈನ ಶ್ರೀ
Yeah.
Matadavemi na to Matadavemi na to Matadavemi na to Yeah. Da 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 da